nkuko baca umugani mu Kirundi ngo igiti kigororwa kikiri gito, ishyirahamwe Rutare Initiative mu mugambi bise Education à l'environnement pour la petite enfance mu rurimi rw'Igifaransa barigisha urwaruka ko mu mashuri mato mato gukingira ibidukikije biciye mu gutera ibiti, kumenya ubwoko bw'imicafu no kumenya guta imicafu aho vyagenewe kandi bakayitandukanya, nkuko aba bana bo ku ishuri ishingiro rya Kinindo babivuga.
Bega ibidukikije n'ibiki?
Ibiti, amazi, amabarabara, abantu, ibikoko, amazi.
Ego mwarimu yabigishije ingene imyavu twoyita, mbere yababwiye ngo imyavu ngo twoyita gute?
Twoyita aho bikenewe imwe imwe.
Kandi ubwoko bw'imyavu mbega ni ubuhe?
Hariyo ibyuma, ibipapuro, iplastike, ibikaya n'ibibora.
Mbega mwarimu yabwiye kubera iki tugomba guta imicafu yari yose aho yagenewe?
Ariyo ibiduha ibibora biraduha inabire, ibyuma nabyo byagenewe bakabisubiza bakabiteranya uko bakabikuramo ibindi.
Ibiti, amazi, amabarabara, abantu, imisozi.
Yavuze ngo tuza gukingira ibidukikije mu kwandura ngo imicafu tukayita aho yagenewe. Mbega iyo micafu yababwiye ngo iri ubwoko bungahe?
Ibipapuro, plastike, ibibora, ibyuma.
Kama yavuze ngo kubera iki none rutegereza guta imicafu iyo ari yo yose aho yagenewe?
Kubera aho ibiduha umwavu n'ibindi bahinguye n'ibindi bintu.
Murunziza Alexandre ajejwe imigambi muri Rutare Initiative avuga ko uburyo bubakundiye bazoshobora gushikana uwo mugambi no ku yandi mashuri.
Twese imigambi cyane n'abari mu mashuri baratumirije bati muzobikomeze mushire mu yandi mashuri. Ubu turi mu mwaka wa kabiri ngaha twigisha, niho tugitangura, dusa naho tugitangura. Ubu rero uburyo budukundiye tuzobandanya no ku yandi mashuri, kuko n'ibintu tubona abantu benshi bashimye, n'abarongoye amashuri n'abarongoye iby'inyigisho hose mu Burundi barabishimye. Tubaza rero ko uburyo budukundiye tuzobigwiza no ku yandi mashuri.
Nahimana Hélène ajejwe kwigisha muri Rutare Initiative avuga ko intambamyi nkuru bahura nazo muri uwo mugambi ari uko abakuze badafasha abana gushira mu ngiro ibyo baba bize, agasaba ababijejwe haba muri leta canke mu mashirahamwe yigenga gufasha kugira ngo umugambi wo gukingira ibidukikije witabigwe na bose.
Kuvyigisha abana bakiri bato ni ibintu bihambaye cyane, kuko abana bagifise umutima woroshe kandi utahura muri rusange. Nawe twebwe abantu bakuze dutahura par rapport a notre objectif. Nuko ibyo tubwiye abana, kuko baguma ari abana babakeneye ko ababyeyi bafata mu mugongo. Ikibazo cya mbere ni uko babura iyo uruhara rw'ababyeyi, uruhara rw'abakuze rurabura muri ibyo twababwiye. Akamonotera aba responsable b'igihugu, kuko nibo bagira imigambi y'iterambere y'igihugu. Je ne vous mets bofata mu mugongo uyu mugambi, kuko uyu mugambi urumva nyene uhera hasi, abandi bose babihera hejuru bakabwira abantu ntimuci ibiti canke nimutera ibiti, mugo bataberetse ibiti akamaro kavyo, bataberetse uruhara rw'umwe n'ubwundi kugira ngo ico giti gitegwe, kugira ngo ico giti gikure. Ariko bo bahereye hasi kugira nyene uwo mwana akure yumva akamaro k'ico kintu, aha kibonye hose acabona ati ikimpereza kucubahiriza.
Mwamenya ko hambavu y'uwo mugambi wo kwigisha abana bakiri bato gukingira ibidukikije, Rutare Initiative yigisha kandi kubumba amatafari batarinze guturira hamwe no gucana ku makara atava mu biti.